the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, Zobu, reigning by
master. Toi adike, nenu bike. Toi adike, nenu bike. Here jamara dike, nueni, ekwe chichigo.
Jesus, nani amerekodi haki tustuwe mahadui?
Lazima ikuwe kuna mtu amerekodi, utayona tu.
Bai, wale wamerekodi wanitumia haki. Oi, wanitumia haki.